the girls are next. Para, negueta, para, negueta. Oh, no, you should be in the middle of the road. We promise. Oh, we're going to be next. Para, negueta, para, negueta. Whitney, 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 whitney